Zaka 63 zabitazo mudzimwa malembo fuma iguru kongoni mboma lalilongwe mudabada mwana emwe ambiri mwina sana dziwe kuti kubada kwake ndi chiyambi chekusintha kwa zinthu kamba kuti ndi mwana ameneyu emwe tsiku lina adzakhale mbusa komaso oyang'anira mpingo wose wa Assemblies of God kuno ku Malawi. Puno salota anthuwa sana dziweso kuti ndi mwana emweyu emwe tsiku lina adzawayimirire kudera kwawo ngati phungu ya nyumba ya malamulo ndiso mtsogolero wa chipani cha Malawi Congress kupereka chiyembekezo kwa Malawi ochuluka.
Pa mtengo uwu
pamene ndabadwira ine patsindera mtengo wakawiti
makolo athu adayika nyumba pano
anyamata mbanja wa bambo wanga amamwalira alikhanda ndiye mmene nimabadwa ine maganizo adalipo kwati aliyense amadziwa kuti ndiye kuti uyuso angopitirira koma mwachikhulupiriro abambo adakhala ndi masomphenya akuti safa ndiye tingomtchula dzina kuti Lazaro chifukwa izi amaganiza anthu kuti ayi uyu moti apita mama wali kumiti kuti amakhala mayi namali chimpa mawa sizeri zimeza koma Lazaro adadzuka kwakufa.
Ife tidabedwa kumapeto akuluakulu analazi mayi woyamba mthu wa mayi nkumwalira chimwene wathu amene analiwa chiwiti nkubwera munthu wa mayi ndikubweranso munthu wa mayi kubweranso munthu wa mayi
makolo athu kwawo ndikudowa ndikumchinji koma panali pachiswere chawo kumchinji kwa mavwere nkumene kudagona azigogo wanga azibambo amene adachiwa kudowa polondola mwana amene wakwatiwa ndi wakwatira watenga mswene wake kwa mavwere kumeneko ndine mfumu kapanga yokhala pakwala la mavwere koma kudowa ndiye kumene kudachoka chakwera
takulira mbanja la chikhristu ndipo taphunzitsidwa moyo wa Sunday School tili ana timayimba ndithu Sunday pa mtima uloweza mawa Mulungu
pakanaso kumalandira mphatso zoloweza mavesi.
Dr. Lazarus McCarthy Chagwira anabadwa pa 5 mwezi wa April mbanja lawo munali umphawi wa dzaoneni
abambo sadali ndi chuma
chifuwa kuti ife dakulira kumudzi timalisha ng'ombe timapambewa
koma izi sizinalepheletse Lazarus kukhala ndi masomphenya komanso chidwi chokwaniritsa maloto ake.
Je sukulu yanga ina ndaimba kwa malembo Sunday 1 mpaka 4 kuyambira Sunday 5 mpaka Sunday 7 ndakhala ku Nambuma. Sunday 8 ndakaimba soko athu kwa malembo.
Sunday 8 ali mnyamata wochepa wa zaka 13
ndiko makalasi osewa amakhala nambala 1
iniyo kudali jezo ni kukuzani zinthu zakale dza
anali anthu atatu okha omwe nthawiyi anasankhidwa kupita ku sukulu za sekondari
sadabwereze basi mukhozi omapita ku mtendere sekondari sukulu
koma ndamdziwa Yesu personal ngati mbuye ndi mpulumutsi wanga ndi ku mtendere ku sekondari umboni wanga woyamba kuti ndamdziwa Yesu ndachita kulemba pa pepala nkumpempha headmaster kuti ndikakhome pa notice board chifukwa sindimatha kuti ndiwawuze wathu ndilakhulu ndikumaliza sukulu ndalembetsa kuti ndipite ku high school ndikaphunzire A-levels nde ndikapite kukachita medicine chifukwa ndali ni vuto kulankhula pakulu sindimatha ndiye zimali zochitsa manyazi zedi ndimakumbukira ndi ku secondary school adapita ku debate adapita ku Lilongwe Girls Service kukachita iye woona kuti sungathulankhula mbakamaka pakati pa atsikana koma iyo sonkhani
kuyambira gali Lazarus lolo lagi linali kudzakala lolo kwa kujibadala anasinta maganizo ndi kupanga mapunzira luso laka ganizidwe omwe pa jingerezi ama chedwa filosofi kusuhuli yawe yenjele ya chancellor yomu ili kuzomba
Komanda atapita ku high school ndamaliza school njarango lengezi ngakhale kuti ipo ngasindi tuka ka form 4 ndi malemba kuti kodi ufuna kuchita chani upite kuti ndendayika choice yoyamba high school choice ya chiwiri chancellor college parapita miyezi itatu anthu nkulengeza kuti masankho aku university watuluka ndiye dzina langa latulukanso chancellor college basi ndanguli mwaindo omwewo nuleka zonse za masayansi zijandimachita uko kupita ku chancellor college ndiyoyamba za ma arts ndi kuganiza kuti tsopano ndi kukhala mlaliki ndipo ndidaphunzira BA ya ma arts ndi philosophy ka psychology mkwatimo kumaliza kumene kuja professor wathu ali Gordon Hannings andali vice chancellor kwa ngwazi kamuzo ali chancellor wa university ndakondwera zedi koma timhango yenda ano zija zosasamala zoti olo kuti mulembe ma assignment timalembe usiku walero nokapereka ma
atamaliza maphunziro ku Chancellor College mchaka cha 1977 pa 8 October chaka chomweji anamanga banja ndi bwezi lawo Monica Gondwe kodi nanga ndi Monica anakumana kuti
Tinakumana ku college ine nali polytechnic wanali ku Chancellor College ine nali treasurer wa university and college section ya SCOM his friend was chairman ndiye timakumana kwambiri ma committee meetings and he would be part of that was the first time we met takumana tinali pachinzaka we timapanga bible study imodzi ma conference com conference moti ngata pachinzaka 2 years down the line pamene tinazayamba chibwenzi choti tikhozoganiza kuti kukwatira
ndipo kwati wawo dachitira pompano chakunyumba kwanga kuja uko
banja limakhala number 1 even potumizwa banja limakhala number 1 ndikuti ineyo ngati namba 1 pa banja apo ndi ana ndi priority makhala banja
inetu mwanena zoonadi tide kwa akazwanga sada kunamizeni ayi chifukwa ni maika mtima pakuti simungakhale ni dziko lolimba dziko logwirizana ngati mabanja wonse wasokonezeka ndipo mulungu adatidalitsa tili ndi wana ndipo ana amenewa adapeza swazi zawo tsano banja athu idakhala lakula tilipo ana 4 mnyamata mmodzi atsikana atatu koma atsikana waja atipezera nyamata zawo mnyamata adatipezeranso mtsikana wina ndiye kuti tsano ndi adzukulu ife dachika ichi kuti tizika mtima pomangirirana ngati banja limodzi ndiyetu la sabata lilo sunday iliyonse tsano zazolovereka zakuti ngakhale wena ife makolo kulibe mwina tapita kwina takapemphera kwina mwina tapita ku kampeni kwina kwake kasimali nganzandalesa wana wonse amasonkhana abe mnyumba mwathu amaserera limodzi amakulira limodzi amadziwana wonsewa koyambirira zinali zovuta chifukwa wena anali kwameneka wena anali kumdzudzu wena anali kwakuti koma zidangochitika kuti tidadzapezana tonse tili mu mzinda wa lilongwe anyamata ena tsikana ena anazibusa aliso ni machalichi wawo amatumikira koma sande kumasana aliyenso wachoka kwawo timadzakumana mnyumba mwathu izi zazolovereka zedi woti mpaka na wana wawo amavutitsa kuti kodi kwagogo lipitali pano mukuona pano pali ngati mtengo wa banja lathuli monga mujati makufotokozerani wena amati family tree koma kumizuku sidaonetse ayi chifukwa kumeneko kuli mibadyo ya makolo anga komaso makolo a mkazi wanga kuchokera kurumphi ina ndina wakuna kulilongwe koma ife anthu awiri ife ndiye kuti mulungu adadalitsa mwana woyamba niki uyo wakhala yapo mbali yauko ndiye mkazi wake rudo ndiye ali ni wana monga maoneramu adzukulu amene ifero nimene zilili wachiwiri ndi uyali apa mtsikana wathu wamkulu Violet Rebecca ndi mwamuna wake kuchokera Nikki adatenga mkazi wake ku Kasungu uyo vai mwamuna wake ndi waku Karonga ndiye tifika patapiwa uyo tapiwa mwamuna wake ngwa ku Tcholo uyo wamaliza male dzina la ayi ala mayi wanga mwamuna wake ngwa ku Likoma koma makolo wake tikhozi unena lero kuti ngwa ku Zomba chifukwa adachokako kale uku mayi wake uku azimayi awo ndi makolo anthu amene waso womwazikana malawi onseyi vena ku Tcheu vena ku Msanje ku Zombaku vena ku Zimbabwe vena ku Salima ndiye tidango khala ngati dziko lonse tango nchifake to msamada akwe nkamakamba za umodzi chifukwa ine kulikonse kumene ndingapite nkwatu
atamaliza ku sukulu ya kachenjede ya Chancellor Lazarus anapitilira kukachita maphunziro a ubusa ku sukulu ya ubusa ya Nkhoma Theological College kwatili mu Imodzi ndipo kenaka sukuluyi inamutumiza ku sukulu ya mdziko la South Africa yotchedwa University of the North
atayimba sukulu namaliza ku Chancellor College adati ine utumiki wanga ndi wa mawa Mulungu
chifadango ti mmaliza sukulu ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku maholiday then ndimayenda ndi azanga nthawi zina timachita masitolo achipiku timachita zangu koma zidali zija zogwira ntchito maholiday nkakhala nkachoka ku Zomba ngati sindapite kumudzi nkapita kumudzi ndiye timapita makaphanawo mbewa umakachita nawo kauni koma ndine munthu wakukoleji chifukwa ndimangokondwera nazo chabe kuti moyo wakumudzi ndimachita chilichonse chimene anyamata azanga amidzi amakhala koma zolalikirazi mulungu atanthandiza kuti ndiyambe kulankhula ndayambira ndili ku secondary school ndiye ndili mnyamata ndimapita kumudzi kumakachita nawo misonkhano ya chitsitsimutso ine nkukhala mwana wamng'ono womalalikira pa chifa nthawi imeneyo tili ccp anthu amakhala pomwina azilaliki 10 nkuone kuti kamwana ndine ndekha tamaliza degree yathu yoyambayo ndiye ndimachita maphunziro a masters kutatsala 6 months kuti ndimalize basi adangotaa tibwerere kuno kumudzi
achakuyera tachoka ku ccap kumene adalili ku South Africa anabwera kuno azibusa woyambirira amene dawalandira mulilongo muno nali ineyo tinali azibusa awiri abusa yena malemu amene anali pa fozi ineyo ndinali ku Kamuzu Barracks
ndiye nditabwera ku Assemblies of God ndayamba kalata 1 basi akuti koma tsopano lofuna kuti mukatithandize kumaphunzitsa kumcheneka ku Bible College imeneyo Bible school ili kudedza mphepete mwa Mozambique ndi Malawi sukulu yoyamba kale kale ma 59 tidayamba kuphunzitsa kuche kuli ophunzira 13 azimayi atatu azibambo 10
abusa chakwera pamene tinawo kumcheneka kudetsa anali monga mphunzitsa amene amatiphunzitsa amene samakhalira kudetsako koma kuti amakhalira kulilongwe anali mungati munthu amene amathandisana ndi mzungu amene tinali naye Warren Newberry pamene Warren Newberry anali principal pa sukulu ya Mcheneka nthawi imeneyo
tidagwira ntchito mpaka na Mulungu adatithandiza kuyamba kuona kuti zinthu zikusintha osewa amalipiridwa ndi amishoni tidayamba kubweretsa polisi yone kuti ayi aliyense adzilipirire kufikira mmene timamaliza mcheneka ndiye kuti 98% ya budget yoyendetsera sukulu imachokera kwa Malawi 2% kuchokera kwa mishoni kuchokera tu ku 100% za mishoni anthu amati akati apita mkumsonkhano komwe adalire munthu mzungu kuti akawatenge kumudzi kubwera ku general kazi pa weekend ndili mbusa kukawala ndikapita ku sukulu ndikudindadinda zonse zoti anthu azikaphunzitsana chifotsana ndangu kuti azikula mpingo ndiye kalasi yanga ndikaphunzitsa ndiye iwo mkati mwa sabata azichita zimenezo ine ndikuphunzitsaso azibusa kumchenene idali plani yabwino idali thandiza ngakhale zimapangitsa kuti ndisakhale mtown muno masiku ndimachoka mande kubwera Friday
moyo wa Dr. Lazarus Chakwera ndikhoza kuchulwa kuti ndi moyo wa munthu uja wodzichepetsa komanso wodziwa chimene amachita
komanso ndi munthu amene akagwidwa kwa ntchito kwake ngokuti amatitsogolera zinthu zabwino
amene achanditsogolere amene akhoza kugwira ntchito ndi munthu wina aliyense
iwo aja ndi munthu waluso lautsogoleri komanso wamasomphenya
Abisa Chakwera ndi munthu amene anabadwa naturally ndi nzeru I mean he has that intelligence yakuti yachibadidwe
mora amafika pena polena kuti aphunzitsa akachokapo ali nsina ndi 3 nemepo ni 4 ndi amati aphunzitsa akachokapo basi yamamusira kalasi kuti uziphunzitsa
akakhala mkalasi ndi munthu uja kuna kuti amakhoza kubwera mwina olopanda kope koma zimene aziphunzitsa zimene azilankhula iwe umazitsatira ndi manotsi ako kapena mali buku lako koma mmene alumikizirire amakhoza kuyamba nkhani kwina kwake ndikuyipititsa pena koma iwe sukudziona kuti kodi nkhaniyi ikuyenda bwanji koma pamene ayilumikizirire ndikadziona kuti nkhani ndi imodzi iwenso kudziona kuti koma pali munthu apapa amene ali ndi luso lina lache lakaphunzitsidwe
ndili kumeneko ndi pamenenso amamwalira atsogoleri wathu mwangozi mosayembekezeka ali achinyamata nganali 51 koma malemu Gideon Bomba amene adali mtsogoleri wathu woyamba ankakhala pa Bible school amene pansi atapuma tikhoza kutero
kuyambira mchaka cha 1983 kufikira mchaka cha 1986 Lazarus anakhala kutumikira ku mpingo wa Falls Assemblies of God ngati mbusa othandizira pasi pa busa malemu Maxwell Chebola kumapeto kwa chaka cha 1986 anapatsidwa mpingo wa Kawala Assemblies of God ngati mbusa wamkulu
ku Kawala tu tidali ngati poyamba mpingo kuti tiziyamba ife timalalikira pa msika numatenga wanthu kukhala nawo mkanyumba numaphunzitsa koma tidadzera na busa woyamba chifukwa pa nthawi imeneyo ine sinali ndi makalata woti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies ndiye tidadzachoka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga chalichiro umathamangitsa matope ndi mawhilubala ine ndali ngati supervisor pomanga chalichi limeneyo koma ndidadzachoka kanthawi nkupita ku Falls ndiye timakapemphera ku Falls ndiye tidadzabweleranso ku Kawale patakhala zina ndi zina zimene atsogoleri adafuna kuti tsano tibwerere kukakhala ngati mbusa
a Steven Banda ndi mmodzi mwa atsogoleri yomwe agwira nawo ntchito limodzi kuyendetsa mpingo wa Assemblies of God ngati wowatsatira
Utumiki wawo has been very perfect kwambiri unali bwino musaiwale ndinanena kuti tinala zibusa atatu malemu Chapola amene adali ku Falls ine Comes Barracks ndiwo ndekuti timayendera limodzi monga ngati ino kabanja kakhala kuti kali ndi anthu ochepa anthu amakha pafupi kwambiri unless when the banja lakula kwambiri makha scattered ineyo being pastor wapa Kawala Assemblies of God ndiwo wachakwera amene adali chaichi kunena kuti harvest temple kunena kuti cholinga chachikulu cha kupezeka kwa mpingo uno ku Kawale ndi kukolola miyoyo
Chakwera anasankhidwa kukhala mtsogoleri wa mpingo wa Assemblies of God mdziko la Malawi
ndadzakhala amati general superintendent chifukwa chakuti malemu Chapola adamwalira mwadzidzidzi ndikadali kumcheneka ku Bible school koma zidaniphunzitsa zinthu zambiri chifukwa Bible school yakumcheneka ita figa port yakuwera yakula ophunzira tamba kukana wambiri. Pafika paja pakuti pafunika malo ochuru okulirapo. Taimene yoso nkulirapa nga ubwezi ndi mlariki wina waku Amerika, Daniel Schaefer. Amenada abwera kuno ngati mlariki woti tiyambe naye chalichi ukawale. Nendari Asha taimene utamanga tent pakawale. Kuma itana wanu kutabwere mumsokano. Mlariki amene uji atajakonda dziko la Malawi kumabwera zaka zingapo motsatana. Chakachina atabwera kumcheneka. Nkuva zimene tsopano takhala tiri kulankhula atsogoleri athu atamwalira akuti ine ndifuna ndikuthandizeni ndipange Bible school tithandize kuphunzitsa anthu ochuluka chifukwa ntchito iyamba kukula. Ndimene timapemphera timafunira malo mtawuni muno yalilonga kuchokera kudetsa mpaka ndadzachita ground breaking paja pali university paja pamene paja pali chitchire. Ine ndangokhala mtsogoleri woyamba wachinyamata, wosembekezeka, wa assemblies.
Dr. Schaefer ni mtu mmoja amene adayamikira kwambiri utumiki wa Dr. Chakwera. Actually ndikuzonena kuti anala abwenzi. Andi chinthu china chimene adayamikira Dr. Schaefer kwayamikira Dr. Chakwera. Inu mukudziwa kuti Dr. Schaefer anathandiza kwambiri mpingo wa Malawi Assemblies of God pomanga machalichi. Chikadakala jintu china jimene mwina a Dr. Chakwera. Shukani ramazo zimafika ku national office kuma mo samalidwa ndi treasure yatu kuma motso gozudwa ndi Dr. Chakwera. Ikadakala so chukani ma millions ama dollars amena wafika ntai manager. Dr. Chakwera akadata unena utaya banji nditengeko zina ndizinazi. Kuma Dr. Chakwera amasira zonse. Of course zimadzera kuma missionaries atu ndikumabwera ku national office koma simudzamva kuti Dr. Chakwera atengako ndrama zina kukagwirisa ntchito pa zinthu zawo. Ndrama ine yose imene Dr. Schaefer amachita donate ku Malawi Assemblies of God imadzera kuma missionaries atu then nkubwera ku national office andi chimene chocho chimene Dr. Chakwera Dr. Schaefer adachiyamikira kwambiri kuti ndi munthu amene sada wononge kapena kupeza taking things for granted kuti abasi dramas mokuti mokuti chimenecho let Dr. Schaefer adayamikira kwambiri kwayamikira Dr. Chakwera.
Sisi na tidabwitse ngakhale ena atonsefe amene tidalipo nthawi imeneyo kumva kunakuna kuti Dr. Chakwera ndi amene auzidwa apemphedwa gulu la atsogoleri akumana kuti akhale general superintendent time atimati general superintendent masiku ati kuti president wa Malawi Assemblies of God akhale general superintendent. Chinachuza dabwitse chifukwa cha munthuyo kuyambira kalelose amoni kakuna kuti munthuyu adabadwa monga mtsogoleri andi osangokhala mtsogoleri amene akuyangana kuti mwina mwache pali kuti ndidi apo zakuti ayi koma kuti ndikufuna kuna kuti pamalopa ndikamasuntha paoneke kuna kuti china chache chachitika. Thank you.
Professor Dr. Lazarus Chawela akhala mbusa wa mpingo wa malawa Assemblies of God kwa nthawi ya Itali. Iwowa pambali pokhala mbusa akhala president. Mbuyo omwe tinkanena kuti general superintendent. Kena kuti naza center kuti akhale president. Akhala president wa mpingo wa malawa Assemblies of God kwa zaka 24. Ndipo mzaka 24 lozi masomphenya amene wawa atithandiza kwambiri kupyolera mutsogoleri wawo kuti mpingo wathu ukhoza kufikira pamene wafikira lerolo kupyolera muzimene iwowo anatitsogolera nawo monga mwachitsanzo amalimbikitsa kudzala mpingo ndi kuti mpingo wapamalo udzale mipingo ina kapena mamembala adzale mipingo kapena maministries maministries ndi kuti ndi mautumika amayi achinyamata ana abambo adzale mipingo komanso ana thandizira kuti sukulu yathu ya ubusa imene timati school of theology ikhale ndi anthu amene aphikika bwino amene aumbika bwino kuti akhozanso kupititsa patsogolo masomphenya a mpingo wa malawa Assemblies of God
kubwera kwa chakwera it made Assemblies of God kukhala ndi jet speed kuwuluka kwambiri chifukwa cha maphunziro and many many pastors amene adalekezera sukulu musimusimo chifukwa chakubwera kwawo adalimbikitsidwa kwambiri kuti masukulu awo nawonso akhanaleza form 2 kanaleza standard 8 adalimbikitsidwa kuti nawonso school wise apite pasogolo ali ndi spirit jayochita promote even achinyamata kukhala ndi spirit yomweyo yopanga evangelize lero mulilongwe munomu ndikunena kuti dali machali chatatu fozi kawale ndika muzibarracks lero muli machali chimulilongwe muno more than 20 okay nthawi yawo yoka more than 20 churches amina kupezeka mulilongwe munomu not kutuluka kunja kupita chakwa matapira ako koma mulilongwe mokha munomu and that has had zimene zachitika pansi pa utsogoleri wa achakwera
Munthawi imene iwo amachoka mu 2013 kukhala president tinali ndi chiwerengero cha mipingo yokwana 1308 munthawi imene iwo amachoka ndipo 1308 yosikutanthauza kuti anayamba nayo kuchokera mbuyo mumene anayamba kukhala president mu 1989 tinali ndi mipingo yochepa kwambiri
Abusa MD Simenti ndi mmodziso mwa atsogoleri omwe anasankhidwa ndi kugwira nawo ntchito ngati msungijuma wamkulu wa mpingo
Reverend Dr. Lazarus Chakwera ndagwira nawo ndi ntchito kwa nthawi ya Itali mzaka 20 of course mene ndi maloweni mu executive committee nkuti watagwira kale temu imodzi chifukwa chake mene amamaliza muja ata nkuti atakhala zaka 24 ali ngati president watu wa Malawi Assemblies of God. Koma kwa zaka 20 ndakhala mu executive board yao monga treasurer andi kenako ndina bwera kudzakhala deputy kolingana ndi zisankho and then kenako mpomene ndimabwereranso kukhala treasurer. Abusa Chakwera ndi munthu mmodzi wodabwitsa kwambiri chifukwa ngakhale kuti adakhala consecutively akusankhidwa koma ntchito yawo sadayizolowere ngati kuti basi noabola basi ndabwera ndili president ndipo chinthu chimodzi chimene ndinganene pano chimene Abusa Chakwera adaonetsa integrity yawo kwambiri ndi zinthu zachuma ndi munthu wonena kuti si munthu uja ineyo nakhala treasure wawo si munthu uja amene akadatha kubwera kuti tandilemberani cheke mwakuti kapena muchiteza kuti zakuti ndi munthu uja amene nthawi zonse amayendera zinthu zimene zinali zololedwa kolingana ndi constitution ya Malawi Assemblies of God ndi munthu amene amayendera budget zinthu zimene zinali mu budget chaka chimenecho ndi zimene iwo amayendera ndipo ine amatha kunduza kuti ngati zinthu zimene zili allocated kwa ine kapena portion imene ili allocated kwa ine yatha please advise me You know, ndi munthu jamene amatuluka tuluka kupita kunja koma nthawi zina amatha kutuluka kunja alibe pocket money chifukwa chakuti mwina nthawi imeneyo ku charity kapena kuti ku national church tilibe ndalama zowapatsa koma samadandaula ndipo ndikuuzeni zoona pano si munthu uja amene amadandaula nthawi zina timachita kuadandaulira kuti koma achikulire chonde chonde muzituuza zinthu zikamakuvutani so kunena zoona Dr. Chakwera ndi munthu amene adagwira ntchito yawo ineyo monga treasure wawo kwa zaka 20 ndi munthu amene adagwira ntchito yawo mosa chita impose china chilichonse chonena kuti ka mwakuti mwakuti izi zikhale chonchi zikhale chonchi ndi munthu amene adaonetsa ndithu umbwiro wawo pa zinthu za chuma ngakhale anali the topmost man mu mpingo wathu wa Sons of God.
Mchaka cha 1996 Abusa Achakwera anachoka ku mpingo wa Kawale ndi kudzala mpingo mkati mwa tauni ya Lilongwe omwe anautcha dzina lakuti International Christian Assembly ICA pasi pa mpingo wa Assemblies of God. Pokhazikitsa ICA Achakwera anali ndi masomphenya ofikira anthu a dziko lapansi ndi uthenga wabwino wa Yesu Khristu posatengera dera lochokera kusiyana mtundu ingakhalenso khungu la thupi.
Mulungu adandilankhula kuti pali kadera kena kamene sitili ku Samariya. Tiye ndiyambitse chali chilina mtauni muno imene ikhale ndi kuyamba kwake umission ngati cholinga chake. Kuti titsimikizire kuti uthenga wabwino sunabwere ku Malawi kuno kuti anthu tizinga okhala olandira koma kuti udabwera kuno kuti ifenso tikhale anthu opititsa kuthenga umenewo kuli konsepo.
Abusa Dr. Enson Mbilikile Luwesia ndi mmodzi mwa abusa omwe atumikira nawo limodzi ku ICA ngati owatsatira komanso mwana wawo muzimu.
I came to really meet Dr. Lazarus Chakwera first and foremost in 1988.
Ndinawadziwa Abusa Achakwera mchaka cha 1988 pomwe ndinabwera kuchoka mdziko la Zambia kudzachita maphunziro a Abusa ku Malawi. Iwo anali mphunzitsi wanga. Ine ndimachita kuyendera kumapita mdziko la Zambia kubwerako choncho kena ku mpingo wa Assemblies of God ku Malawi kunandirana mchaka cha 1990 kuti ndidzagwire ntchito ngati mphunzitsi ku sukulu ya Abusa pa mpingo uno. Ndipo panthawi kuti iwowa ali mtsogoleri wa mpingo uwu mdziko muno komanso anali mtsogoleri wa sukulu ya Abusa. Tinabwera kuno mchaka cha 1994 ndakazi wanga koma iwo anayambitsa chalichi cha International Christian Assembly ICA mchaka cha 1996 apa nkuti atangochoka ku mpingo omwe amatsogolera kwa zaka 10 wa Harvest Temple ku Kawale.
He was a pastor. He had been a pastor for 10 years for Kawale Harvest Temple.
Kukawale nkulikomera kuti ino mwambitsa machachi ambiri mbiri mmapita kwina kutumiza wanthu ndiyeti kupatse nkoniso kakukulu koti mkambe nawo chachi latsopano. Yala ndipatsa mabanja angapo ndi amene ndayamba nawo ICA. Kuma chidarenti pa Bible School kachipinda kenaka nka lecture hall. Kuma cholinga chake ndinacha kuti tiyamba a missionary church.
But he felt laid that there was a very big
koma anamva kutsogozedwa kuti pali kagulukena ka wanthu komwe sikamafikiridwa pamene mpingo wa Malawi Assemblies of God umakula pana anthu ena opeza mwapakatikati omwe anali kusiyidwa nthawi nkuti anthu otere alochepa kwambiri kwambiri anthu omwe anachulukira anali opeza mokwererapo komanso ochepekedwa kwambiri choncho anaona kuti kagulukena ka wanthu kameneka kafikiridwenso ndi kuthenga kuphatikizako anthu omwe amabwera kuchokera mayiko akunja.
Groupings, people that had come from outside.
Umishoni usamadzike kuti ndi wa mzungwa ifeyo amedandira kuthengafe nafeso ndi vya mishoni ifaka chali chimeneli ingakhalitsa nafike poti tili mmalo athu athu tidamba kugula ndenda dzambo pempera mu chapel shefa chapel pa Bible College pa university ba tamanga machai cha mbili mbili fetika dali pepo kha timatumiza mission ku North Africa mujogera ba asiye ku Southern Africa ndimaiko vena mpaka ndadza tumiza ku India kujira basiye koma ifetiri bepo kala siku inandika mulungu naonena kuti muno takhazikika mokwanira muli comfortable mo koma sizoteka zimenezo TNT kale ni malo athu athu ndeti samuka muno kuchokera mu Shefa Chapel muno. It's too comfortable for us. In a cinema, Joe didn't do long for Johnny. Come a winner, daddy, for minimum, Adam Faguti, Tifunari Jokem. Tis at a service, Adabwe Ragudi, Dam Vazama Sumpinano, Dubatani Matent, Dimuja Diam Pira Matenti. Adakula Matenti as a woman, it's made a stay if you Kungo Perega transportation Yamatenti, Kuyambira Wukara, Pajamati, Timati Zanibodi. I see a maki. Zimelezi jazilari muntu wongo mfagula liki mchalichi wava masompenya chifaife nchwaka ni mani nanguti vision taiza mbili maka followed by provision chifatile kakamba zimenezo wina mkulina utahai basi inandiku tandiza
he asked me and my wife to come and join him
ana nilana inindagazi wanga kuti titanu migire na uli moti tinabwela ndipo timagwela nchito ngatabuzo tsogolera utumiki wa chinyamata mpingo unapitiliza kukula ndipo tinabweretsanso anthu ena ogwira ntchito mchaka cha 1997 mwezi wa January kunabwera abusa Zera omwe anakhala mbuzo tsogolera utumiki wa ana ndipo mzaka zapitazi abusa osiyana siyana akhalanso akubwera ndikupita kwa nthawi ndinasinda ntchito omwe ndimagwira pa mpingopa ndikuyamba kugwira ntchito ngati mbusa oyendetsa ntchito zonse zokhudza ofesi ya mpingowu ndinakhala pa mpando umenewu tawi ya itali kugwira ntchito za administration ndipo iwowa anali mbusa wankulu komanso sitikuyenera kuiwala munthu ameneyu ndi munthu odalitsika ndi luso lochuluka ndipo amachita zambiri chifukwa mthawi iyi anali kutsogolerabe sukulu ya ubusa wa Assemblies of God analinso mtsogolero wa mpingo wa Assemblies of God kuno ku Malawi ndi mzakazi ngaponso anagwiranso ntchito ngati mtsogoleri wa bungwe la Kristu la Evangelical Association of Malawi komanso anali mkhapa mpando wa mpingo wonse wa Assemblies of God muno mu Africa choncho mchifukwa cha ntchito yonseyi yomwe anali nayo anafunika munthu wina wapadera kuti azigwira nawo ntchito kuwathandizira kulumikizana ndi nkhosa za mu mpingo mpingo wa International Christian Assembly wakula kwambiri ndipo unakula kwambiri mthawi yomwe iwo amatsogolera iwo anasiya kutsogolera mpingo uwu mchaka cha 2013 pomwe anamva kuyitanidwa kuti atumikire dziko lonse ndipo pakati pa zaka za 1994 ndi 2013 pansi pa utsogoleri wawo chalichi cha ICA chakhala chalichi chomwe chimakula msanga pa mipingo yonse ya Assemblies of God muno m'Malawi komanso unakhala wamphamvu zedi tinapitirirabe ndi chidwi chathu chodzala mipingo kutenga mbali pa nkhani zofalitsa uthenga wabwino komanso ntchito zachifundo mmenemo ndi mmene ndingafotokozere abusa a Lazarus Chakwera.
Mmene ndimachoka ineyo 2013 ndiye kuti tidachita breakground yakuti timange pamene paja chifukwa tidayamba zija zina za maradio television ngakhale nkhani ya radio CAN nkulota kuti azikhale dzina limeneli zinthu zoti zimangobwera kwa ine munjira yotisunga mvetse ngati sumvetsa za mulungu chifukwa nditakamba kuti ife tifuna tiyambe radio winanso adali momwemo wosamdziwa kuti ni ndani Ben Tipton akuti kwathu ndili nchije nchitransmitter cha radio adandipatsa wina wake wa Baptist mwina mudzayambire chimenechi ndakachite ngati sichidagwire ntchito pamono pomwe uyesera ulumikiza isi ulumikiza sosateka koma padali chidali chiyambire chimenecho kuti tikhale ndi siyena chimwe akenapita ku America ndi kulalikira ndi kukamba za amene tikuchitamo wena uti hoo kumunda famu ya uyu kuli chithawa china chake chimangokhala chithawa chimene chidali cha t amalichani kuti AT&T ndi telephone company ku America ngati muli ni ndalama tikhoza uyika mu container chithawa chimenecho chibwere that is the tower that is at university kuti tiyambire radio yathu tidangoziyamba mwachikhulupiriro Ndiyalero ma ministries wonse ali kumene kuja. ICA continues to be a church that reaches out munjira zosiyana siyana. Ma ministries wa anapa mseo, ziyaza kwa mpingu, radio, now television, komaso, kupitiliza zao mission zija. Chiyambija kato chidari jimejo. Kuti ifeyo, tisamango chuganga diwantu, uongo mango landila. Ife, tikozu uponza sozi tutoka. Tikozu chida zi tutoka. Madonna kumakala ifeyo.
Nchawi yomwe Abusa Lazarus Chagwira matukulira mpingu wa Assemblies of God mdzigo mono. Nchawi yomwe anadilidua soku kala mtugulira wa bungwe la mgulizano wa mpingu. Komanso maguliena ajikrisidu la Evangelical Association of Malawi, EAM, kwa zakazi sano ndizi nai naini. Bungu hili lima anganila mbibingu waji krisiri yoko satuwente. Lima bungu ena kumanso. Lima gwira nchido zosi nasiana monga kulimbi kitofuru waji badidwe. Ulamuliru wabu ino mziko, mtendere, chirungamo, mapunziro, umoyo ndi nchido zina zambiri. Abusa Charles Makata ndi mozi magula guru ku EAM. Kumaso mozi manto mwe agwira nchido ndi aja gwira kubungweri.
Amene aja ndi nchokoreti. Amene akoso gwira nchido ndi mtu ina aliensa. Kumaso sangu ndi nchokoreti jabe. Kuma obwireta kusita kwa zindu. Chufuwa pa zaka zimene ana kalapa mpando. Munga kalapa mpando wa Evangelical Association of Malawi. Tidaona umozi pa mipingo yose. Kumaso tidaona kuji tindito goro kumetu kupita. Ndi muntu amene amafuna zinthu zichitike mu dongosolo. Motsatira dongosolo ndi malamulo. Komanso ndi muntu amene amalimbikitsa kukhalirana bwino pamodzi mwa mtendere. Mongo ufuna kupanga summarize, tinganene kuti tina njo ya ndutu mikwawo monga mtsogoleri. Amene aja ndi mtsogoleri wa uzimu. Pa umulungu pa chikhalidwe potsatira chikhalidwe cha moyo wa uzimu. Adatitsogolera bwino kuopa Mulungu komanso china kunali kulimbikitsa kufikira wanthu kuti atembenuke mtima amdziwe Mulungu apulumutsidwe. Mawu awa amanena kuti Mulungu alibe tsankho. Munthu wina aliyense akhoza kupulumutsidwa ndipo Mulungu akufuna kuti munthu aliyense apulumutsidwe. Ndiye chimene iwo anabwerera ndi kugwiritsa ntchito masomphenya a utumiki wa Evangelical Association of Malawi. Tidaona kuti tinapanga achieve cholinga chimene timafuna kukhala. Mukakamba nkhani ya ndalama ndikupatseni chitsanzo tisanakambe ku Evangelical Association of Malawi. Kwa ku Evangelical Association of Malawi kuli ma office, kuli ma za finance, ma department osiyana siyana. Ndipo zimaendera malamulo kulingana ndi department iyo imene ikukhalira. Abusa achakwera ndi mtsogoleri amene amasunga chikhulupiriro chawo. Ndikupatseni chitsanzo sikukhala kumene ndakhala nawo komanso ku Assemblies of God. Ndagwira ntchito mu ofisi mwawo ndakhala nawo. Ndi munthu mmodzi amene ndiwodabwitsa pamene ali paja amakhoza kupatsidwa ndalama zambiri koma akabweretsa ndalama zimenezo zonsezo amafikitsa ku bodi mkonewa kuti ndalandira ndalama izi kumene napitaku ndipo tigwiritse ntchito. Sagwiritsa ntchito ngakhale ndalama olowa mtambala ayi mukakamba za integrity. Amenacha ndipena pake.
But one significant issue you need to really understand out of this.
Chindu china chofunika kwambiri kuti mumvetsetse nachi. Yoacha ndi munthu waluso lotsogoleri komanso wa masomphenya. ino mukudziwa bwino munthu yemwe ali ndi masompenya savuliko kupa anthu izi zimatheka makamaka chifukwa cha mphamvu ya mawu awo ndi chachiwiri chifukwa cha mphamvu ya chikhalidwe chawo ndipo a Dr. Lazarus Chakwera anadalitsika ndi ziwiri zonsezi mawu awo kamafotokoza zinthu amakwanitsa kupa anthu kukhala mu mfundo zawo komanso masompenya awo ndipo nditakutsimikizirani ino kuti mmene amanena kuti ndikuyamba ndale atsogoleri onse a Assemblies of God ochoka Michael 48 muno mu Africa sana vincete chifukwa kuti nthawi iyi akutsogolera mpingo muno mu Africa ndimakumbukira kunali ku Kenya komwe anapita kukauza atsogolera mpingo kuti ndikumva kuti Mulungu akufuna kuti nditumikire dziko lonse la kwathu.
Kenya where he said I feel strongly the Lord wants me to go pastor the nation of Malawi.
Ndamva mau nditu kuti kodi ineyo sindambe zolira za vanthu kodi ineyo sindaone mazuzo awo kodi ineyo sindanene kuti ndatsika kuti ndidzawalanditse basi nekumakumbukira kuti mauya awa alipo penapake sindaloveso ndi mtoileti muja ndangobwera pakhomo ndithu nditagwira kale chitseko kubwera kulowa mu ofisi mwanga kuona Bible ija kuwerenganso ndawerenga kambiri mbiri pa Exodus paja chapter 3 mpaka na kutsimikizika ndagwana kuti Ambuye chabwino ngati zimene mufuna tiye ndichite.
Ine ndikukhulupirira ndithu kuti munthu wa Mulungu amene uja adamva kuchokera kumwamba.
Takhala tikupempherapo ife monga Khristu all over Catholically takhala tikupempherapo Ambuye mutipatse anthu opa Mulungu anthu opa Mulungu. Now kupita kwa chakwera kupita kundale ndi imodzi mwa maitanidwe a Mulungu onena kuti iweyo bwanji ukhale apa because takhala tikupemphera tikufuna wanthu ku ndale opa Mulungu sachokera kumwamba munthu opa Mulungu ayi achokera mwa ifeyo amene tikutumikira
pajawena adani funsapo kuti ah tsono kodi mukalephera ndiye kuti mudzabweleranso nikuti atsano kaya simuvetsa ine sinasiya kutumika utsogoleri ndi utsogoleri palibe kanthu uli mbali yanji nchifukwa chake mudzaona kuti ngakhale anthu amene amakamba za utsogoleri akatswira amene amakamba za nkumalemba mabuku okhudzani za utsogoleri pali mfundo zina zimene zimakhala chimodzimodzi palibe kanthu ndi mtchalichi kapena ndi kundale ndipo ngakhale kuti zasiyana kuti muchitani ndani mutsogolera ndani koma wanthu ni wanthu mudzaona kuti zokhumba za anthu nchimodzimodzi ndithu pamafunika pakhale masompenya pamafunika pakhale mapulani akuti masompenya aja mukwanitsa bwanji pamafunika pakhale mgwirizano wakuti ngati mwalumikizana pa masompenya ameneyo ndiye muchite bwanji kuti nonse muziyenda njira imodzi osati winapita uku zimenezo mudzaziona kuti kuchipani nzofunika mdziko nzofunika mchalichi nzofunikanso
actually tikulimbikitsa akhristu athu akhale mundalemo akakhale ma member of parliament kumene kuja makhansala even ma office mu makampani mu mabomamo mukhale anthu opemphera otembenuka mtima obadwanso mwatsopano akhale mipando yopereka ma decisions chifukwa anthu amenewo amaopa Mulungu ndiye abusa achakwera kuchoka pa utumiki wa ubusa sadachoke ndi abusa amene aja adaita ndi kukhala mbusa koma angoita ndi kukhala muofesi ina ine sindikuona ngati kuti iwowo nkufuna koma ndi maitanidwe amene aja kuti akakhale kuyang'anira dziko
tinda mbusa osiyanasiyana mu Assemblies of God amene apita kundale sachakwera okha mwina akuonekera kwambiri chifukwa chakuti ndi mtsogoleri wa chipani koma ndi abusa osiyanasiyana amene apita kundale ena anayimira mu zaka zambuyo nthawi za zisankho ena anasankhidwa ena sanasankhidwe komano munthu amene ali mbusa wapita kundale mu Assemblies of God kwa ife ndi mbusa wovomerezeka zikanakhala kuti si mbusa tikuzomulanda zomuyenereza zimene timati ma credential makalata tikuzomulanda kalata kuti sono mtsogoleri mwagwa ndiye tikulanda zizokuyenereza ni kuti mukhale mbusa. Mbusa wa Assemblies of God ndi process yayikulu kuti munthu achedwe mbusa komanso kuti akhale ndi kalata. Ndikuti mwamuyang'anira kwa zaka zambiri. Ndiwo level imene anafika ndikuti anapita ku school ndikuyang'anidwa for 8 years kuti akhale ndi kapena akhale ordained. Wovomerezeka kukhala mbusa. So dzika nakhala kuti ifeyo kolingana ndi mayendedwe athu iwo achangwa. Tikana wapatsa mwina discipline kapena suspension kwa apanga excommunicate kwa achotsa ndi kwalanda makalata kuti asakagwise ntchito kulikonse monga mpingo wa Assemblies of God. Koma panopo iwo aja si mbusa wapamalo. Tikati mbusa wapamalo sangakhale mbusa wapa local church nkukhala senior pastor. Koma akhoza kupita nawo kumpingo kulikonse kumene angafune kuti azikapemphera nawo monga abusa. Pamene alili paja zowayenereza ngati abusa Dr. Chakwera akhoza kudalitsa ukwati chifukwa nchimodzi chomwe yenereza munthu kukhala mbusa ordained mu Assemblies of God. Akhoza kudyetsa nkoneko, akhoza kudalitsa ana, akhoza kubatiza, akhoza kupanga masakramenti onse amene timapanga mu Assemblies of God chifukwa sizikuwalitsa kuti agwire ntchito imene iyoyo.
Mwachitsanzo David anali mtumiki wa Mulungu koma anali mfumu ya Israeli. Kotero kuti mmene amachoka adachita kuti uza bwinobwino kuti abale ine ndikungosi sindagwe koma ndingofuna kuti mmalo motumikira gulu lalimono ndikumva mkati mwangamu ndamva kuti ndikhoza kukatumikira dziko lonse. Actually tikanena za ulemu munthu uja ndifuna ndinenetse pano. Munthu uja anali munthu wa ulemu kale. Ndikumbukira ine ndaperekezapo pamodzi ndi anzanga ena ku America kawiri konse. Azungu aku America adatiuza ifeyo kuti we respect your leader. Andi munthu uja ndi munthu woti kunena kaya za maulendo. He was already an international person. Munthu amene amadziwika pa dziko lonse lapansi. So sikunena kuti kujoina kwawo kwa ndali kuti kapena amakafuna ulemu kapena amakafuna kazochuluka chifukwa ndi munthu amene amadziwika kale pa dziko lonse lapansi. Kotero kuti ndifuna ndiwauze wanthu pano kuti achakwera pojoina ndale sikuti kapena adagwa koma ndithu ifeyo tikutsimikizika mtima kuti adamva kuchokera kwa Mulungu. Atapemphera kuti Mulungu adawawuza kuti akhoza kukachita kutumikira Mulunguyo koma kudera limenelo.
Chifukwa sitikuyembekezera wanthu amene ngosapemphera kukhala pa mpando nkumachita bwino pokhapo kachita khala chisomo chachokera kumwamba. Komanso sindikuyembekezera anthu amene ali osapemphera akachita akalakwitsa ifeyo nkumayimba mulandu moyerekezera chikhulupiriro chathu chifukwa anthu osa chikhulupiriro chathu anthu osapemphera ndiye ngadali osapemphera ayina kuchita monga mmene ayenera kuchimunthu munthu osapemphera ndiye ife opemphera titsogozedwa ndi anthu osapemphera ndiye titayimba mulandu kuti akupanga zosemphana ndi zaife. Ngati zotero choncho bwanji ife tinyamuke tikakhale mipandomo ndiye tikulimbikitsa anthu ambiri opemphera apite kundali si uchimo sikugwa iyani amene ndamene angakatithandize.
Inunso mudziwa kuti kumene kumafunika nyali kumene kuli mdima kwambiri ndiye komatu talimbana nazo. Akadapanda kuti lankhulu achauta lero ife tikadakhala anthu opetsa chisoni chifukwa tikadasweka tikadaonongeka koma chifukwa chote timadziwa kuti pena pake chauta alati lankhulu timangopirira. Nali munthu wolemekezeka mmalawi yonse Africa yonse dziko lonse lapansi koma ndasanduka chidangwaleza umangonyozedwa ndi aliyense kunyozedwa zoti ukupakira zinthu nkukulankhula zinthu ngati kuti nzenzene mpaka nawena mpaka pano amakhulupira kuti akuti ineyo ndachoka ku Assembly chifukwa choti ndawononga kumeneko ndasiya zinthu zinthu zosiyanasiyana koma sindifuna kuyankha chifukwa ndimadziwa kuti pena pake chakuta alandilankhulu.
Dr. Chakwera, tikhoza kuwakumbukira mu zinthu zambiri monga mpingo onse monga mbusa monga mamimbala tikoza kwa kumbukira mwachiwa saulalike Dr. Chakwera kulalikira kwa ndi kwa padera dera mina ama lalikirira mama Mulungu Dr. Chakwera utsogoleri wawo ndi kwa padera dera monga iwo munthu monga ndanena kale kuti aliyense Mulungu anamulenga mosiyana siyana aliyense amatumikira mosiyana siyana personally ndikozo nina kuti ndadziwa ngati munthu amene sakondo yankhula kwambiri kuyankhula kwambiri munthu waphe wodzichepetsa munthu wokonda anthu ena munthu wofuna kuti ufumu wa Mulungu upite patsogolo munthu wofuna kuti ntchito ya Ambuye ipite patsogolo munthu wopangisanso anthu ena kuti apange nawo awakope anthu ena apange nawo pokwaniritsa masomphenya amene Mulungu wayika pa mpingo
ndawadziwa Chakwera ngati munthu amene munthu wachikondi munthu amene sabisa zinthu kumtima munthu amene amakuuzani chimene chili kumtima kwake ndi munthu amene ali ndi katundu wofuna kutumikira wanthu osati kuti apezepo kanthu kwa wanthu chifukwa kunena zoona tikada kuti tinene kuti Chakwera ndi munthu uja amene amafuna kuti atenga advantage pa zinthu zina kukhala president wa Malawi Assembly of God zaka 24 bwenzi tikunena kuti ndipo zinthu zina zimene tikumva masiku ano zimene anthu ena amafotokozera zimatimvetsa chisoni kwambiri ndipo zimatipangaso kuti kodi apapo uyankhe chifukwa munthu uja tikumdziwa bwinobwino ndi munthu amene moyo wake amafuna kutumikira wanthu ndi mtima wake wonse ndipo cholinga chake amafuna aone wina wake akuthandizidwa pomaliza Chakwera he is a mentor ndi munthu amene amafuna kuumba anthu ena mwina nditero
kuti nanga pakali pano ali ndi masomphenya otani ngati munthu komanso kutumiki wawo watsopano ngati mtsogoleri wa ndale
amayi ngongofunika tonse tidziwe kuti kulidje wina amene akhoza kutikonzera mabanja athu kulidje wina amene akhoza kutikonzera dziko lathu kulidje wina amene akhoza kutikonzera ndondomeko zenizeni zoyendetsera dziko zoyendetsera miyoyo yathu ifeyo tisenze udindo umenewo pamaso pa chauta masiku athu asanathe kuti tisiye dziko labwino kusiyana ndi mmene dali pezera chimenechi nchofunika kuti m'malawi aliyense azichika kumtima